tá? Suka bana.
Mzito, form. Oh, ndule. Amefanya nini? Unajua, akisaidiwa anakuwa penalized. Lazima ajisaidie mwenyewe.
Amegonga 6 minutes ametolewa. Amegonga side ile ya kuonyesha V. Huyo ametoka.
Come on.